Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaskarams to all the Rasikas out there. I am Dr. Manjari Chandra, Founder Director of SISTI Foundation, Udupi. First of all, I would like to thank Suji Ma'am as well as Deepa Ma'am and all the members of Relish the Rasas team for giving me a wonderful opportunity to perform in this platform. Thank you so much, Ma'am. I would like to begin my performance with a Pushpanjali, which is set in Rasika Priya Raga, Adi Talam, and has been choreographed by Guru Rama Vaidyanathan, Delhi. Thank you. Up next, I will be performing a kriti, Enna Tavam Chaidane. In this, the Kavi says, how Yashoda, what penance have you conducted? So that him who is a Parabrahma Swarupa, who is a Paramatma, who is a omnipotent, who is omnitranscient, such a superpower has been calling you Amma. Such a delightful pleasure it is. Kavi has mentioned it so beautifully throughout the poem. And in this dance, I'm going to present the Sanchari of Krishna showing the Brahmanda in his tiny mukham. So I'm going to present Kriti Enna Tavam Chaidane in the raga Kapi Aditalam and has been written by Papanasham Shivan. So hereby I'm presenting Kriti Enna Tavam Chaidane.
Da 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 da
Suji ma'am as well as Deepa ma'am for giving me such a beautiful opportunity to perform in this beautiful venue, I mean in this stage. Relish the rasas. I thank you so much. And I also would like to thank Akshata who has referred my name to appear in this page. Thank you, Akshata. And I thank one and all who has supported me throughout this journey as well as for this event. Thank you, and of course, I cannot forget you all. You have been the beautiful viewers, and I must thank you for viewing my performance. Please do suggest and comment so that I can improvise my learning as well as I can improvise in my art. Thank you so much, one and all.